Like a blue, like the colors in the sky. I, 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 I